Oh baby, yelele, yelele, yelele mama. Oh baby, yelele, yelele, yelele mama. Oh baby, yelele, yelele, yelele mama. Oh baby, yelele, yelele, yelele mama.
We are driving in a highway, co-driver and you.